fisɛ twɛn na yɛatrama me no yɛ good ntimi fisɛ mɛtumi abɔ so mapɔn mu koraa sbafte na yɛkyɛ mu a na yɛnya agorɔ nti under 17 fɔ mede ɔmo abɔ nti mahoa mu level ntimmebɔ koraa se ɔmo koraa from atram team na me wi atram team na mekɔ ida under 17 anaa meto kwan ɛfiri sɛ afootball na mbɔ deɛ wokɔ a ɔmo de woyɛ style style bi nti medeɛ mefɛ metie deɛ opening fɔ no so ka kyerɛ me no.